George Jeannette yagiye gutabara inshuti Yohana yari yapfushije nyina, maze ubwo Yohana ari kugenda aha ako kunywa abantu buri kanya agaca kuri George inshuti ye nta kintu amuhaye. George yari inshuti magara ya Yohana bimwanga mu nda, arihanukira ati, ntiwirengagize ko nanjye mama wanjye azafasha Yohana.